intumbero dufise nuko abaserukira abandi mu gihugu cy'u Burundi bomenya yuko hariho ikiriho hamikiriho natwe akabari twebwe intumbero nuko bamenya ibyo dukora bakamenya naho tubikorera kugira ngo ntibazoze batanga raporo ngo twarumvise mugabo bazovuga ati twarabonye buri inkuru itewe n'uwundi muntu ivuga ukundi twifuza yuko bokumva ikiriho bituvuye ko bitavuzwe n'uwundi kuko uravye iby'igihugu giciyemwo na cyane cyane byacya mu makuru bigacya mu makuru amakuru akavugwa n'uwundi muntu avugira umurundi kubwacu rero twebwe abarundi tubone byagiye biba bikurikirana twahisemo kwa twe twovyivugira atawo dutumye kandi na nacyo gituma tuzobatumira abo bose bazwo twubahiriza bakarabaho turi tuzobabwira ico turi kandi tukabereka aho turi hanyuma ho babona ko tugejeje bakabona ko atacyo dushoboye bakadufata mu mugongo naho nyine tuzovyakira ntabwo tuzi byose turacari bato niho tugitangura turashaka guhamagara abo bose baza kudutemberera bashobore kutona kandi bongere banatwigishe batwereke aho tutari bwabone aho tumaze kubona natwe tuhababereke ko twe turaza Burundi kubaruta ko turabarundi abari twe tubibwirira ibiduhangamiye ibitunezereje nibitumye igihugu kigenda neza no munsi akarusho gashasha ukubiraba aho tumenyeshereza makuru kuri Twitter no kuri Facebook kuri website akarusho zo hasanga nuko tuvuga ukuri tuvuga ibintu uko biri kandi tukabivuga uko byavuzwe hanyuma ikindi nacyo kizoruta nuko twebwe ataho duhagaze atawe tuvugira ahubwo tuvugira bose yaba umu opposition yaba umwene igihugu yaba umukuru yaba umutunzi yaba nuwarugura adashoboye kuvuga aduhaye yo chance tuzovuga ibyo yavuze uko yakabivuze atacyo twongerereje atacyo tugabanuye kugira ngo dushobore kuba ku Burundi bwacu Burundi bwacu buzokubakwa n'umurundi n'umurundi kazi akunda Burundi ntibuzokubakwa n'ubuvuye hanze afisa amayentere yiwe ni nacyo gituma uravyize duciyemwo mu myaka iheze twahisemo ko twebwe nyene abarundi nuko tungana n'ivyo dushoboye kwari twebwe tuzovyivugira atawo dutumye kandi atawo twemereye kwa dutuma kugira ngo aduhuvye dushishe mu nzira zitaritse